sogambe etongana chingonzo atukupeni pepe e tani sala kwena e mapito sikana zo si oti petie tinga tongana sto inala na kwe senge 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 zo chi sasa. So I'm a man who can't get a chingangu.